Sanbonani Kama uFlymotion yona iWaster Buzz. UJacob Zuma is to be suspended by ANC. Manje ake nisho-ke kwenzeka kanjani ukuthi umuntu ethi eseyivulele eyakhe iphathi bese nina futhi nithi nizomsuspend. Kwenzeka kanjani lokho? Because I don't understand. Kanti ninjani eSouth Africa? Yini kanti sihlalele la eSouth Africa? Kwenzakalani? You think umuntu on a political party yakhe angasuspendwa any political party ebekade ekuyona noma mhlawumbe usayimember? If you know the answer, maybe you know the izinto ezokwenzeka kuZuma uma kukanje, ungashiya nje i-comment usichazele ukuthi izokwenzeka kanjani. Then because mina ngempela shame, I can't breathe. Kuzoba kanjani ngempela ukuthi umuntu asuspendwe abantu angasahlangene nabo? Shuthi wena ungabizwa intombi yakho iphinde ikubizele ukuthi yayibona nje leyo nto ngithi X, iX, iX, mfethu awusahlangani ne-X. Hey, asazi. Action SA has taken it to Home Affairs. Bakhala ngokuthi there are so many foreigners abeza eSouth Africa ngokungemthetho and ngandlela asebegcwele ngayo, manje izwe seliyasabeka. So i-Action SA ihambile yobhikisha laphana Home Affairs izochaza imfuno zazo ukuthi abeke bayibhekisise kahle indaba yase Home Affairs, ngoba kuthiwa labantu laba bayangena eSouth Africa but basebenzisa fraudulent documents khona futhi eHome Affairs. On the other side, nabo my friend ngala bona basebenzisa ama marriage certificates, shuthi bajola nosisi bethu lana baloku bebanika amakabishi nawo wonke lama tuna fish amafake, nawo bese begcina sebeshada nabo for citizenship. Ay, mina ngiyazi ke lento ukuthi sizoyilwa kanjani eSouth Africa, because now the problem la kunaleli gama elithi xenophobia. Ngokwakho nje mfethu, wena i-xenophobia ichaza ukuthini? Because manje leli gama elithi xenophobia seliyinkinga, because amaZimbabwean on the other side ayakhala athi they afuna ukungena ngenkani eSouth Africa. But into engihlekisa kakhulu nengayi-understand, bona abakwazi ukuyikhulumela ezweni labo. Ukhona lapha no-idima ngwangwa naye, abakwazi ukukhuluma naye but bayakwazi ukukhuluma eSouth Africa. Into enjani leyo? On the entertainment news, DJ Maphorisa is going viral again on my socials because of something I shilo and Ivito here that abe love you. Uthi Maphorisa, noma ngabe ubani osebenzisa istudio sakhe kwakhe endlini yakhe, low music loyo uyawu-owna. Now abantu bavele bahlanya bethi awu shuthi nomjita angayenza kanjani lento, ngoba ukushuthi uchaza ukuthi unomona. But mina kona uqinisile because yonke into phela eyakhe, because naye uDJ Maphorisa iphori likhala ngokuthi ugesi owakhe, ama-lights awakhe, ikhompyutha eyakhe, lokhu sokwenziwa khona u-music producing, ama-piano or whatever genre abasuke bephezu kwayo.
When you record music in my computer, in my studio, in my electricity, that mine belongs to me. You must understand that one.
Abantu nje irama fethu ungazuba-threatenishe kangaka. Uyasho futhi ukuthi ene mengisakhuluma nje ngokudla uthi uyayithenga uzuyena uthenga ini. Kanti kuzodliwani kanti Maphorisa? Why mubabizeni endlini yakho? Wena ufuna baphathe imphako, ufuna benze njani? Ufuna baphathe i-captain? Anyway, that's your Maphorisa bafethu. Well, uma ukuthi nawe ufuna ukukhomenta ngale nto ayishilo noma lesenzo asishilo, ungashiya nje i-comment laphana kwi-comment section. But-ke before ngivale, nayikhumbula iBafana Bafana? Yes, iBafana Bafana ikwikota finals izobe idlala neCape Verde. Ukhumbule ukuthi iBafana Bafana iyake iyashawa imali, ingenamali. So this time around bafethu, sinike ni support bafethu, sithi go Bafana Bafana, shaya amavuvuzela, bayishaye iCape Verde. Vele, bazoyishaya. Anyway, my boy, Pram, Siswami, lawe mali lapha ekhaya. Ngiyakuthokozela kuma nani uFlymotion signing out. You are watching What's the Buzz. Ivale mfana.